Jaga pele pitso manti ke wa to gjella Mautu amaka lo ga dingale ya ga lo ka kwa mamolelengwa ne ba khomo jampiletsa Mwana mo pe tsana magaga Sagana ni nyale li kati se ri tsola pula ki ri tsola mono no montwa mo ga ga nya mapole Ga go lamba ga di thapone ne ba ga getseng Ha ile mola twa khomo ra le ka o bulela Like a move again, Wabasa, Zibafuta, Wafutamba, well, as Jani Samohad, Wamotarani, Maleman, Malemati, Malemati, Tekamoisa, Lubaskiba, Puputa, Mujanza, Mutaman, Tanuli, Taramo, Dumute, Lunava Magara, Lisha, Nunu, Sedita, Beleva, Homon, Katia, Masimutan, Homoyati, Mutavana, Rutana, Latabe, Debe. Le burungwana phatlangwa la mamo setsane na izo khoma tswa le busu tswa la motse ya go bana na ba e shebile wa rangi tsime mmendu le botebane ke ga wa mautu mare wa mahla ka magatsane ga se tshumeng wa mamudie motho a mathaba pudikano kane motho a mathaba pudikano kane
thotho